Hey yo guys, it's your boy King Ginger, cream de la cream, and welcome to Angisakufuni. This is King Ginger TV Bafethu. Thank you so much for subscribing, and please do the right thing, subscribe so that to King Ginger angene ku 100,000 mtanami. Hey baba, ziyakhala manje. I'm waiting for my plug Bafethu. Thank you so much for subscribing, thank you so much for taking me this far Bafethu. It means a lot. But today, on today's episode, kuna my brother la nyakhala kimi uthi King Ginger, I need your help mfethu. Sengiyirayithi ngalo muntu engithandana naye, ene mina sengithole umuntu ongconywana, engathi ungcono, engathi uyabukeka, engathi uhlobo olungcono, uhlobo olusha. Uthi uthole umaceke, uthole umuntu omusha, into entshasha, khalakatha lithole endala, usefuna ukuyilahla. Shuthele umjida uthi kumina, King Ginger, ile chepisi siphelele ushukela, sengiyihlafune for a long time and manje angisayizwa i-taste. Shuthele umjida uthi kimi, King Ginger, lezi mpahla sengigqoke kakhulu sezindala, ngicela ukugqoka impahla ezi. Angazi, I don't know bafethu, azi izinto ayishoyo fethu nami ngendlela angibekela ngayo ukuthi ukhala ngani. But you know, umlomo ongathethi manga bafethu, mina uma ucela usizo kimi, mina ngiye ngenze sure ukuthi ngiyakusiza fethu. So I did that, ngirespondile kuyena ngathi kuye, no my brother, it's fine, I will definitely help you, but after the break I will bring him in so that ezokwazi ukuthi asichazele ukuthi kwenzakalani. Hey yo Chris, take me to the break. Hey yo guys, it's King Ginger, I'm back at it again bafethu, and thank you so much bafethu. Please subscribe, ngicela 100,000 bafethu, 100,000 subscribers, ngiyanicela. King Ginger, cream de la cream, you know guys, I trust you so much, and you guys are the only ones engikwazi ukuthi nginicela izinto bafethu niphinde nizenze. But for now, let me call my brother angichazele ukuthi kwenzakalani. But ngicela usondele ngalapha fethu. Njani fowethu?
Yeah, right, kanjani?
Danke, danke. Ubani igama kanje?
Ulindo Kuhle.
Ulindo Kuhle. Lindo mfethu, uthi kwenzakalani mfethu? Awukhulume nami fowethu.
Hey bafo, hey, le nkinga lana ne. Actually akusiyinkinga bafo.
Yeah.
Nomuntu bengijola naye lo.
Yeah.
Hey bafo, angisamzwisisi bafo. Yeah, ngifuna ngisize bafo, hey, ngifuna ukuhlukana naye.
Ufuna ukuhlukana naye?
Yeah.
Yini indaba, yini ekwenza ukuthi ufuna ukuhlukana naye?
Akho umuntu osengimtholile bafo, ungcono yo. Akho umuntu osengimtholile bafo, and manje ngifuna ukuphusha naye, uyangichaza kakhulu yabo.
So manje awufuni ukubabhanga?
Hayi, ngifuna ubabhanga, ngifuna ukushaya umuntu oyi-one.
Ufuna ukushaya umuntu oyedwa?
Yeah.
Okay mfowethu, so bese nizisikhathi singanani nanithandani nalo my sister?
Asina 1 year 6 months.
1 year 6 months?
Yeah, 1 year 6 months.
Manje usu-right mfethu, usumgrande ngaye, usuthole futhi omunye futhi naye ufuna ukuqala naye mfowethu?
Hayi, lo ngimtholile bafo, ngibona hey, ungcono kakhulu bafo kunalo.
Ungcono kakhulu.
Ya, ngizamile ukulungisa izinto nalona, ngimbonisa izinto eziningi. Hayi, akashintshi next bafo. Hayi, manje ngiyabona.
So uyena umuntu uyena unenkinga, kuwena unenkinga?
Ha, uyena unenkinga bafo, uyena unenkinga bafo.
But wena mfethu, use kumina uma ubhala lana, use wena mfethu, u-right lo muntu, beni-grand ngayo yonke into, inkinga yakho ukuthi uyitholele umuntu omusha, sokhathele lo mdala.
Ya, ngisho kanjalo bafo.
Yeah.
Ya, zangithi uma uthi ukhathele emntwini, kusuke kunezinto ezikwenza ukuthi ukhathale. Omani usuke nje ukhathale nje. Eh, so kukhona something njengoba ngisho ngithi eyi, ngizamile kakhulu ukukhuluma naye, ngilungisa izinto naye. Hhayi, kuyafana bafo, ayikho into eshintsha. Uma ngabona ukuthi ngcono ngiyithole lo munye,
ube right.
Alright ba, futhi ngiyambona lo eyo ngimphethe manje bafo. Eh,
hayi,
ziyakhipha.
Clean chase.
Hayi, ziyakhipha kakhulu.
So my brother, I wanna know from you, yini ofuna ukisho kuma system efika lana ke, yini into ofuna ukisho uma iqhamuka?
Hey, bafo, noma izoba nzima bafo ne.
Yeah.
Kodwa ngifuna umtshela ukuthi my sister,
awusamfuni.
Angisakufuni, ngicela sihlukane. Khona umuntu esenginayo. Maye ngikwazi vele ukubabhanqa. Babe two high ne ngikwazi.
Vele wena uyona le out le bhanqa mantombazane.
Hayi, angiyona le out le, jwale lezi zokuchitha. Hayi, angiyona lo mgida lo bafo. Hayi, lo kuyangihlula bafo.
No, awukhulumile my brother bafethu, and kuzomela ukuthi ngimhloniphe ngalokho. Seshilo ukuthi u-right ngomamazi akasamfuni mfethu. Mfethu, ngiphethe na iPhone.
Sure.
Kuzomela ukuthi wena wenze into e-right. Fonela umuntu. Ya mfethu, thinte. Faka esipikeni, umcele. Angithi vele namhlanje bekumele nikhiphe ama-out, wazi kanjalo?
Ya, bafuna sekwi-date namhlanje.
Uyitshela kanjalo yena?
Uyazi.
Kodwa i-date engekho. Dayila baba, dayila. Okay, date engekho.
Shala speaker.
Yeah, faka speaker. usheshe ukuthi umngala mina.
Hello. Hello.
You have no airtime or minutes available to make this voice call.
Hayi bafethu kuyenzeka phela ningangithathi nje kancane uthi ngilonde siyalonda hayi khuleka amagazi ukuthi ngijwayele ukuba naye airtime esikhatsini esiningi so kulokho kube nenkinga eyi cha lento ngathi siyenze kanjalo lento kumina sisazama ukuthenga airtime eish yayi no somthinta guys khulela
Hey, you don't show that, huh?
Kuleka. Now, njalo unayi airtime njengoba usungihleka nje. Kuleka, izongena airtime manje.
Hey, uma wathi fuyalwa lo muntu ke baba.
Ulwa nobani?
Hey, akafuni ihlukane, ngizowenza njani manje.
Hayi bo baba, kanti umso hawu. Somtshela phela ukuthi mfethu kuphelile. Ngeke sikholozelo yena. Awumzame futhi.
Ngicabanga ngithi.
Awumzame futhi mngani. Usho igama lakho zayazi yini?
Hayi masabathi. Njani?
Yebo, kunjani?
Ngiyabhela. Ukhuluma noLindo kuhle.
Oh, wow, Lindo, yazi sengirethi.
Ha ngila estradini. Ah, singahlangana ke manje, because nami ngila estradini.
All right, okay. Ngiyachamuka manje.
Okay, sure.
Okay.
Excellent. Uzokwazi umgqabo lo munje bejabule kanje.
Hey, wait, la mina ndingithusayo le. Yo, 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 yo. Ayi kodwa izobonakala ngendoda kuthi ufuna ngizimele. Ya, ufuna ngizimele, ufuna ngiqine.
Ufuna uqine futhi.
Ya, ufuna ngiqine.
Wena kanti futhi ukwazama intombili mhlawumbe ukuthi ukhulume naye umtshele ukuthi kumele nihlukane o mhlawumbe uvela wadecide ukuthi usinde mina.
Sesa ayikhuluma kancane kodwa izange ibe straight yabona.
Utheni mani ikhuluma kancane?
Okay, ngiqale ngokusho ukuthi into engimtshela lo ntemfethu yazi thini mfethu. Ngoba mina nawe siyahlulana. Yabona, akusingcono ukuthi mhlawumbe try ukuthi uthole omunye umuntu nami ngithole omunye umuntu yabo. Hey, hayi yena uvela wavukulaka ke noma ngimtshela kanjalo. Uvukulayo. Maye yangazi ukuthi today ukuthi uzoba njani ngoba efonini. Hey,
wena kanti yini le mfethu ayenzile lo mntwana esekwenza ukuthi wena ufune umtshela ukuthi akafuna omunye umuntu. Yini le ngaka le mntwana ayenzile ku
ngikuthanda abangani kakhulu thanda abangani thanda ukuzikipa nabangani yabona manje ngeke ngazi mfethu masikipa nabangani ukuthi benzani le ngaphandle mina ngizwa nomuntu othanda abangani mfethu umuntu osele stela yabona ohlale esendlini maba ngikhe spanini ngisendlini maye yena yabona mfethu uhlale esestradini ngala ngicela mfethu xa kushintsha indlela zakho siwazi ukufusha la isigaba yabona
Eish ngoba mfethu abantu mfethu bagcina sebesifaka phela inkulumo ekukhulumeni nento engekho mfethu yabo
yabo
and ayikho right leyo nto ake ngidoda ngicela ungawushintshe kumqondo mase fikile umuntu wakho lana yini into ufuna ukumtshela yona emeqhamuka mfethu
Ethi bafu ngizobona mangifika lapha la kuyena ukuthi
wena nje umsaba mfethu lo
muntu eh bafu kunziba akukolule ba kola ukolule eish kunziba ngoba ngifika lapha la kuya hayi
ngizokuthana kanjani intombi yakuphinda futhi uyisabe mfethu
phela manje kuhlukile manje kuhlukile phela manje phela ey lo mgapha phela manje
hayi mawusho njalo ke
eish
uya lo
ya uyena lo yo yo Ah, yeah, hey, ngithandazela ukuthi angalwi nje kuphela yabo.
Hayi akuliwa la.
Hey.
Akuliwa.
Okay.
Woza sis, woza. Ungasabi. Woza indaba. Yini kwenze njani? Sawubona.
Sondela.
Yebo, sondela. Ungasabi sisawubona. Angathi amazi ubhuti.
Hayi.
Ngiyamazi.
Ngiyaphila wena.
Ngiyaphila.
Oh, I know. Mina uKing Ginger igama lami. Ubhuti atengitshela into eyiningi ngawe. Engitshela the way akuthanda ngakhona, another way umphethe kahle ngakhona. Wena ungathini oyithandayo wena?
Hey. Usasencane ngikuthandayo ngaye because sahlangane isikhathi esincane naye. Kodwa khona sengikubonile omncane khona ngesikhathi esincane sasahlangana.
Yeah, kuncane nje konke. Konke kuncane kodwa yabona kuncane.
Ngibonile
konke. Niyaphi namhlanje?
Siyodla out.
Niyodla out.
Yes.
All right. Konke afuna ukukutshela wena ukuphuthe before niyodla out.
Futhi umtshela. Eh, sisom. Eh. Nende ufuna ukutshela wena.
Bangalele.
Noma.
Sase yena ubhebhe sekusisi wakho ne. Khuluma uthi
yami. Namhlanje ngize ngenye indaba namhlanje. Yabo. Ngize ngenye indaba enzima.
Enzima. Ukwangitshela ukuthi ukhulelisile please ungitshele into le.
Hayi ngikhulelisanga. Khuleka ngikhulelisanga.
Kungonoki.
Ngcono.
Ya. Sine.
Angazizozwakala kanjani?
Ube khulelisile sizobuzo umshaye.
Cha bengeke ngimshaye.
Oh,
ngeke ngimshaye.
Inzima ukuyikhipha lento kodwa ngizoyikhipha.
Ngithanda
ngathi.
Ikhiphe.
Bengifuna ukuzokutshela ukuthi angisakufuni.
Yeah.
Ngicela mina nawe uhlukane nomuntu esengimtholile.
Yeah.
Ngiyabela.
Yeah.
Yeah. Uqinisile?
Yeah, uqinisile.
Uqinisile.
Ngakho
ngicela.
Yeah.
Ukuthi azongisiza ukuthi ngizokhuluma lento
uthi ulanda abantu le kude uzongihlambalaza phambi kwabantu
ngilayiduza sikho
kuwe lo siwani sabantu
vele anganisi abantu
wenza njani
uthe ufuna simsize uthi akutshele ukuthi wena akasakufuni usenentombi entsha umaceke and wena umdala intombi endala use right ingube endala ilala abadala
iyona into leyo owayibona kumina sikhathi uza kumina leyo ukuthi mina ngimdala ni expirele
yawo expirele usho nje
bingekho kanjalo ngithi ekuqaleni
ikanjani
akhumbula sikhuluma efonini ngikhuza ngithi ngicela ushintshe indlela zakho
wena umthetho wakho unamanga umuntu amanga wena
uzongithulela
wena
ngithule
umuntu amanga wena
kwenzeni
ye
amanga maphi manje
ngizwe ngijwayela sani yazi uyangijwayela
ha mfethu
uzokoba mfaduko ndini uyangizwa
kodwa ayifethe uzoxola ke
kodwa sakufuna
no wigquma sisuze vele bengenze ngilaste nawe nami
shit vele nawe
ungangifuni sister ungamshaye
shit nawe vele ungangifuni
eh hawe sister ulwelani manje ngoba uthe wigquma lisuwa
asula usithatha phi isibindi sokwale ntombazane wena
umuntu osazana kaliwe bangabe akenze izinto ze right ufuna ngenze njani bangaba wenzi
izinto ze right
manje
usubona ukuthi angeze izinto ze right manje
uthe wena uthanda abangani uyawumnaki so nayo sezwathola umuntu omusha umaceke
abangani awufikanga nginabo vele
ufike nabo kodwa
manje phose
ugcile kakhulu ukubona mfethu
hayi yeah uthi ugcilile
hayi ugcile kakhulu ukubona isikhathi sami sincane isiningi sabangani uhamba uzikipa nabangani hayi
sisteru
manje mina leyo ngeke ngimele leyo
okay ngeke uyimele leyo nto
yeah ngeke ngimele
ngeke ayimele
manje lo ngimtholile mfethu hayi unika isikhathi sonke
wena kahle kahle ubizo ubani wena
bizoyena ukuthi azotshela wena ngithoni uyalwa ukuthi azotshela wena ukuthi wena akasakufuni yena usenentombi entsha endele entsha i right kunawe ngitshele phethu yonke le tatu ungitshela yona
i right kunami ngani
yeah ngiphethe kahle
awungiphethe kahle lo
uphethe kahle
unginika isikhathi sonke
shotho buvela unaye eqaleni mina sathandana
ne bengekho
ubengekho
ngithole
nini
akusidala ngitholi
ngithole nini
akusidala ngitholi
uzofa wena yazi uzozisola
phethu ngicela wenze ungenzele ifavor e1 ne ngicela wamukele lento engikutshela yona
awubazi abantu besifazane
ubambe
ngashona yeso ulibambe lingashona yeso
manje soyangifungela manje
uzomenzani uzomenzani ungazomsabela
manje
uzodila ngawe
soyangifungela manje
awuthule wena
kanti sinele indaba wena phethu kuphi kini kukuphi emakhaya akho kukuphi angangisabisi ke mina ke bra
ufuna wena wena
yeah
Yeah. Mina ngisangithola mina manje. Yabona manje uyagcina ukungibona nje.
Manje ucathi wonke amakhonja akangwazi.
Uyagcina ukungibona.
Eh?
Ngizoshintsha indawo la ngihlala khona. La wazi khona.
Wena, ukungizibona ukuthi ubuthola nobani?
Uzobe ngishilo bafo kwena ngithi efonini ulwile nami ikho ngicela wena ukuthi ngicela ubuye
ngisize. Manje ungasitsheli ngani ukuthi kanti wena ujola nomuntu? Kanti wena sister ubani kahle kahle?
Hey, yambona nje nawo bafo
ukuthi
hey.
Yiwena,
sithini sibongo sakho?
Umthembu umvelase emini. Kudeni ujama kamnisi ilanga libalele umniso emvula ilanga libalele awuzongenza njalo wena
hawu
kuzodumiza manje
ngiyakutshela akwathi mphethu nakusekwenzekile
kwenzekile
eh akasekufuni phela
umuntu engingasho ngizwile ukuthi akasakufuni
yaba sekufuni manje wena sister manje uyalini wena uyiphokolo wena sister ke uyiphokolela kamthembu ke wena ke
ngiphokolela kamthembu hayi amasakaliwo mfana mina
nakho uyabona ke
nemthandazo
mtshele mtshele male
mphethu angisakufuni mphethu angisakufuni
okay kulungile okay
uyaqhina futhi ukungibona udelete inamba zami
phelela lapho ke manje
Yabo. Futhi ungalokhu umsabisa, uyasabisa wena.
Hawu, ngamile.
Langalini. Uyasabisa.
Ulwelani mangaba ngigamile pho.
Yeah.
Yini ulwelani mangaba ngigamile?
Hamba miyekeni. Hamba. Ay bo, wena sithini kanti indawo? Eh wena mamthembu.
Bye bye.
Ungasabisi la wena, yezwa. Yezwa, ungazosebisa nomjito.
Hawu uzokhala.
Uzokhala, uzovela ukhala. Uzovela ukhala, usuzohamba yekini ukhala ke njalo nalanga libalele. Wena mfethu kanti utshola ubantu bani lo muntu mfethu? Kanti yaphi ngabantu? Sizombona kunama text ningini. Eh?
Hey uyalwa lo muntu, hey bafo hey.
Asambeni.
Uyalwa lo muntu loya. Yo.
Mfethu wena kanti ukanti wena uthandana nomuntu awazi uthandana nobani?
Naye ngithi yazi manje uthandana kumnandi umuntu hey uziphatha sweet yazi abe soft
yabona lo muntu ukuthi uthini mfethu
hey mfethu
uthini ungamthembu mfethu
hayi ngisongela nongisongela futhi manje
uzoba nenkinga uthi hamba ndawo mobhayiza mfethu kumele wenze research ngomuntu othandana naye mfethu ngeke mfethu uvele uzosukela ingane yakamthembu lana mfethu uyayizwa ukuthi uthini manje
hey
kodwa ke uthi hamba how do you feel manje njengoba usumtshela ukuthi lo awusamfuni njengoba ubekushaya yini ngathi uyibhuli lo
Hey bafo kona kunzima kodwa hayi bafo ngoba ngiyindoda bafo.
Yeah.
Hayi funa ngiqine bafo ngizosurvive kulo nginayo ngizobambelela ngizo make sure ukuthi ngibona manje ngiba right ne futhi funa ngimazi ukuthi umuntu onjani.
Yeah mfethu uzama ukucheck i background yomuntu mfethu ngoba uyogcina ufele emanyaleni uma ubhayisa mfethu.
Yeah
mfethu mfake ebhasini mfethu usoshisha sambi la ngaze qhamuka umvelase la kushube kakhulu ngene ebhasini mfake ebhasini mfuthu King Change a cream de la cream mfethu. Twana nje yasekinga indlovu lena and you know what we do bafethu I just want to advise everyone who's jumping in a relationship right now that you need to make sure that you check the background yomuntu othandana naye mfethu wazi ukuthi kwenzakalani owapi yini usuka kuphi ungakulimaza because nanga phela umjita manje lana mfethu sebemthembise mfethu ingalo yonke mfethu bazomgankakaza na uthukile manje lana khamile lo mfana ngibone kujulukise njana leli lakhe leli amakinate esende lawa mele ubhasophe ngempela lokho mfana bese ko yazi lokho cishe bakulimaza lokho mfana dlalela ingane kaMthembu King Ginger Cream de la Cream umlomo ongathathi manga bafowethu makuthi unenkinga ukhona umuntu ofuna ufisa ukuhlekwana naye yenza show ukuthi uxhumana nami uKing Ginger ngikusize ngikwazi ukuthi ngikuhlukanise nomuntu wakho abantu ungahlali nomuntu bese kufebela kakhulu ngiyathanda South Africa nibahle kakhulu futhi kulezi insuku njengoba nje ni subscriber nizongifaka 100,000 hey yo Chris take me home